papa. We get out there to be a god. I'm on your papa. It's your dinner, your job.
I'm gonna go get you. Thank you. ndị na-eme n'Igbo na-enwe aṅụrị na United Kingdom. Unu n'anya ebe a ụra ahụ na anyị dị n'ịkam n'ịkam were bụ ịkwado nwanne anyị nwoke arụsị na-eto ụka iji ji a na-esoro mma ofu onye asị ka akpara akpara sị ka o buru nna ka ya ihe m ga-etu n'afọ niile abụ na odogwu odogwu adabagobara odogwu nọ n'ụlọ anyị bịara ka anyị kwadoro gị mgbe anyị na-abịa anyị nwere obere nsogbu dị ilo ndị polisi gwara anyị si anyị na aha akpụta life cow n'obodo oyibo anyị kpụchighị ehi na slota haus ama na anyị nwere obere okwe ehi ya so ehi wee na-achighị alụ okwe mmadụ agwaha na oji aka ya naba anyị ma wee bịaba enyi iro ikwute ofu nnukwu ehi chara acha zeere anyị ya foto gwa anyị na anyị emekwata ka anyị si eme na complex of Igbo leaders anyị na-eme nwa nke isoro ofu onye na-akwado anyị biko iruo anyị ejighị ọgụrị ka esi eme idecha anata iwetara anyị eruo anyị ọgụ ka esi eme igbo na-egbughị oge maka ọgwụ ndị ọzọ chọrọ ịgagasị nwanne m nne nara iji ọma o
goes well. The agent will do not have a Can't believe you find a seat anywhere. Be a bad and can't come back.
I'm at the Social Club of Nigeria International London Branch. Show how I met
the Social Club. Wait.
I met bro.
I met the Social Club. Wait.
I met bro.
I met the Social Club of Nigeria London Branch. Wait.
Another
Oh, great awakening of our own friend and a brother who lost the dad, Chief Lotanna, the president of the Union of Anambra State. Chief Lotanna, may the good Lord console you. And I say, may the memory and the legacy of your sweet dad remain with your family and bring you all peace. On behalf of Rwanda Social Club of Nigeria International, Igbo Women Association Worldwide, United Kingdom Chapter, and on behalf of our great